nginamukele sanamuhle lenhle naye uPromise Shamase. Abahlali base Newcastle bacela ukuba siphele lesiphitiphiti esiba ngase KFC ku Allen Street. Lesiphitiphiti sidalwa yibona abagibeli uma oyedwa wabo ocele ku driver ukusala e KFC. Ithi mayifika i taxi khona kube sibhuduzela wonke umuntu osedilika wonke etaxini ekubeni ucele oyedwa. Uthokozile wase Newcastle ushaqe ngendlela eyisimanga enkathi kucima impepho emsame esathucela ifiga. Ukhala bemgeza wase Newcastle ushaqe ngenye indlela enkathi eshiya intombi endlini eyophuza enkwarini wakhohlwa buya nenye. Unkomo zobaba zinhlanu esibayeni ubaba zengenye indlela wacisha uquleka enkathi ebona ingane yesangoma iphethe isiqeda sentelezi. Baby mama base Newcastle basho kahle ukuthi eleba ward akukho ubhlungu uma umazi babo wengane kanti laba basuke bekhala nje bese bekhaliswa ukuthi babo wengane bamazi ne stress. Abafana base Newcastle basho kahle ukuthi akusiyona inkinga ukujola nosisi waseshowe, inkinga nje iqala masecophoza iPeter kuJosi. Bonke laba baneziphongo ezinkulu bayadingeka kasasa kuthi wayisiphumile isiphongobility grant. Zingako ezanamuhla, sifinde sihlangane ngokuzayo.